Congo.
Hey,
Hey.
handsome. It's okay. Again. How are you?
Sure.
O shebahala o tshohile hobaneng? Kapa mohlomong o no sa lebella seo se bonang hona jwale? Are you shy? Ke kopa o tlo dula pelaka.
No, Gisha.
Well, haeba wena o shy o tshaba ho tloha moo moo leng hona teng, nna ke na bothata ba ho tloha mona ebe ke tla ho wena.
E le hore ke mme a itseng o tle mo.
Bathong, hobaneng o tlameha hore o be uptight tje? Is this how you treat a lady who happens to be your guest?
Wa tseba ha ke tsebe rona rona le mme le tshepisaneng, empa nna ke wa tloba karolo ya tabeng.
E le hore ke nnete?
Eng?
Wena ha o wa mona, o bapalla mona haholo. So it's true.
Nna ha ke nthweng.
Jwale haeba ha se nnete, hobaneng o le moo o se pelaka? Ke moo o qala ho bona motho a tje. Haeba ho jwalo, o se ka kgathatseha.
O fihla ka moo he, o fihla ka moo he, o se ka ntshwabisa. Ha o fihla ka moo he, ha o fihla ka moo he, o se ka ntshwabisa.